Nimechelewa kwenda class.
Hiyo demo anajita girl power 254.
Sasa ni kali wa
follow and go tap. Mara
mara hiyo hiyo acha disolve hiyo hapana.
Four.
I love how we post. I'm tired of living a lie.